noche.
Zinji ri ḓo ḓi zwi vhona liṅwe ḓuvha. Ndi khou livhuwa zwone vhana wa mukala uri musi ri tshi koni mixela ri tshi koni itela mudifho vhoni vha ni hone. Ndi vha ni ṱangane na nṋe muṱa walwanje Zonke 6 na mukala wa Tshimange. Kani ndi to ni basela nyana nga ku 3 minutes, ku 3 minutes nyana. Okay, ri ndi to ni tambela nyana ku 3 minutes ndi ni onese ngori tshifhinga tsho ri ndi ni onese. Tsho swika vhana wa mukala. Mara ra ndi ni tambela nyana ku 3 minutes. Okay. Ukoda 3 minutes ma bene. Tshifhinga rali tsho swika era ndi dovhe ndi dzhie tshifhinga uri tshifhinga tshoṱhe ni tshi ri vhona ri muyani vhoni khou ri tikedza, ri khou livhuwa zwone. Ndi ya kwa ya music ndi tshi khou tou itela vheiwe, ndo humbula vheiwe vheo ara na vha hone na nṋe zwi a ntakadza. Ndi tshi ri vhana mukala zwi wani hone mabenda ndulamiso, ndi khou livhuwa zwone. Majika humbulani Dusty u vha hone anu ṅwana mukala, u tou ni vhona fhedzi ndi hafha na musi zwo mpha maṅwe maanḓa manzhi. Mubveledzi wanga, mubveledzi mpho mavhungu ne ḓihuledza hai, ri khou livhuwa mani, ri khou livhuwa ṅwana mukala. Ri ndi vhonesa vha vhathu fani. A ri onesa ni vhana mukala, ri ṱuwe kana ri dzule nyana. Mbudze ri ṱuwe kana ri dzule nyana na. Ndi ṱuwe kana ndi dzule nyana, ni khou ṱoḓa zwifhio vheiwe?
Ma
kuchwa utala nibona ngiphila kanje bona ngiphila kanje kungenxa yothando lwakhe yeah 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 mehlo wami kholiwe shebe zamzimamele lomo wami uthetha naye Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho mina zoshela bani uthando lwakho dalimile isuku mishosha intando yakho abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho mina zoshela bani
till 10 o'clock. See now? It's roughly 10 minutes to go.
Hey,
this Mucho majuzi vana mukara. Any comments? Okay, let's do this. Let's go.
Deliver me now, only Lord. Won't come to live on island. Get in a city tonight, so come make sense. Get in a city tonight, so come make sense. Be to see for get a young girl. Be to see for get a young girl. Get in a city.
My followers, I just want to take this time to say thank you so very much for being my guest, for being my follower, for being with me in this show. Thank you so very much. And then till next time, I think tomorrow I'll be playing you soul and R&B during the day, so that our Sunday can be perfect. But for you too, I love you so very, very, very much. To help us grow this station, please donate us with anything that you think you can assist with. It can be a mic, it can be a speaker. We already have purchased a computer to set this studio, to make this thing look so perfect, to make this thing look original. So if you want to help us, you can help us with the data so that we can be online anytime. You can ask me personally on my account, Mutawalwanjenetsiandasirwari, so that you will know which network to sponsor us with. But for being with us tonight, we really, really, really appreciate this. It really, really means a lot to us. Like, seriously, it means a lot. Thank you guys for being with us tonight. And then, till next time, whatsoever music that you want me to play, just give a shout. Tell me which one you want me to play. I'll play it for you. Because your choice matters most to us. We are not doing this for us. We're doing this for you. Tonight, Robert Land Limpopo, Radovahu Ravana, Haute, Nyotangana, Depene, Gai, Eva Fuitu, Simpete, Sisonke, Zonke 6, Mtawala, and I love you. I love you guys. And then thank you. I don't even know how to thank you guys. Wait till this become an original radio station, whereby I'll invite you guys to be live here with me. Till next time, Mutawalwanje is logging out. Sharp, love you guys. said, there's nothing harder like saying goodbye. If I don't press this button, seriously, I won't go. Let me just press this button and leave, because I see I won't leave. Afraid to not be so bad, not the next time you run on. Stand up! I'm the master on this one, telling you. Bye bye, guys. Have a good evening. Be blessed. Stay safe. Corona. Be safe. Bye bye.